Ekonete leo
inumwanga
hamwe na Eco Cash. Biroroshe kurungika mahera ukoresheje telefone ngendanwa yawe. Kubanza kuba wariyandikishije ugacutwa amahera yose ushaka kugira bayagushige muri konti yawe Eco Cash. Ahari hose ibiro bya Eco Cash mukurungikira ayo mahera umuntu fyonda kanyenyeri kane 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 hama kadirisha canke dieze ucu fyonda kuri oke hama kajambo kabanga kawe hacha hazu rutonde bivyo baguhitishijemwo ukacu fyonda ku gitigiri rimwe hama ukacurungika amafaranga ushaka baca bakurungikira ubutumwa bukubaza kwemeza kushaka kurungika ayo mahera kuri iyo nimero ukaca wemeza ukoresheje Eco Cash. Ushobora kurungika no kwakira amafaranga mu ntara zose zigize igihugu cyacu.
Amwe na Eco Cash, telefone yawe ni ngodo yawe.